Go, Mace, go, 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 go!
18, 7, 6, 7, 1,